Kua heke iho te awa o piripane, kua tīmata rā ngā mahi whakatikatika. Heoi, kua aukatihia pea ngā tini whānau i o rātou kāinga, mō ngā marama tata e tū mai nei. He pēnei te āhua o te tauraki o te pāpaka nui a Māui i te rānei, tai atu rā ki te rohe i tīmata i te waipuke nui i Tuumba. Ko te rohe o Lockyer Valley te kāinga tuarua, arā i horomia e te wai, kei reira te pā o te whānau Grace no Ngāti Porou. I whakarerea tō rātou kāinga i te tīmatanga o tēnei wiki, ka hūnuku atu rātou ki Red Bank Plains. I nāia nei kei te hiahia rātou ki te hoki atu ki tō rātou rohe noho. Whakatika ai i tō rātou whare.
I've seen it on the faces of a lot of people, and it's devastating to see, you know. Just the faces of distraughtness. Where do we go from here? Well, I know we're going home to rebuild our lives, and with our granddaughter, we'll carry on from Lockyer Valley. It's not deterred me, it's made me even more empowered and more stronger to help our community.
Into the Lockyer Valley, the search will continue today across an area of more than 200 kilometres for those people who continue to be missing.